Zio Farialo ba ibusetsa gape mo gaeleng Zio. Le ka go batla kwa pele mo Mwape ba ibusetsa kwa morago kgile mo loto la Samson. O taboga jalo na la yanda qaba. Ba ise go pekgwele ya santse le motlaselo nya Zanaco. Ba tla ka kwa loto la Davis. Go ba kwele ba ya tlanya le tloa. Ba ya tlanya le tloa. No ya ga Musonda mo Mwape. ZANACO FC balekala ka jadi no mo tsotsongwa boraro wa Carlo Bede mo tsameko. Go tswa kwa bankeng. Mwape Musonda. Clinical. Etswa kwa go Davis Mwape. The Mwape combination.
Well, that was great football. This was a perfect cross and Mwape losing his marker there. He started the move just in the beginning of the Pirates' third, defensive third of the field. So we're definitely in for a game now. But clearly you can see there's a lot more urgency from the Zambians.
Carlo